My yaku yo loke kai e yo napte anu e loku ki me eleo wa la la e amapu moi e yo e yo maune aloha e Aloha kali alia mai He nani he, he nani no He nani kanu hanu pilikai Tahanu mai kapu e yo loku kai Olu na peana e akauki me leo wa la la e amapu moi e o maune aloha e aloha no aloha kai mai e nani he e nani no e naru kanu hanu pilikai